kukude ekujuleni kumhlaba, a poem dedicated to Senzo Meyiwa. Kukude ekujuleni kumhlaba, sibone ngezihloko emaphepheni ethi uyamthanda, uthando lujule kakhulu futhi manje usefuna ukumshada. Inkinga yakhe ukuthi umndeni uyanqaba, abamvimbanga kodwa ekuthenini amzalise umntwana. Saqhuma isibhamu insizwa yalala, kwagijima odokotela kwaba ukutatata. Bakhala bathandaza kodwa ukufa kwamthatha, kuthi uhambe ngesandla sabakade bemthanda. Imfula yagcwala izinyembezi umhlaba wakhala, kwamunca emzansi iqhawe selihamba. Kuma-social networks abantu bebhala, hamba kahle Senzo Meyiwa sohlezi sikuthanda. Saphuma izinsolo kwathi ubulawe uMbatha, sakhishwa kodistatimende sathi kube khona ukuphazama. Sekuphele iminyaka alikathethwa licala, ababulali beqhawe basagcwele amathafa. Ngabe siyakuvusa Senzo sithi wozofakaza ngale Senzo. Tshela umhlaba ukuthi ubani ngenhlamvu wakushaya, kuze kubuya bulawa yini ngempela leni yayibangwa. Ngoba phela isigebengu imoto zazizoyithatha, kodwa akusinani kwazi kwakude ekujuleni komhlaba. Ngiyabonga.